electric blanket ngiyangakulayitela ulele ungenzela itiye or mina ngenzile itiye ngathi ngilethele bunjani usemuhle mntana ungathi ungaziphatha kahle ane bekumuhle kanjani good morning
good morning
thimphuzitiye ke ngithanda ifoni susu sokuphelile ngamthanda ifoni thanks susu sharp is nice thank you sharp
hi susu
hello susu
unjani
ngiyaphila
waye ungafuni ukulala le mbhedeni nami
hayi sine kamera la
hayi bo likhona ikamera kulala umuntu but lala nami nami angilali moya muntu angithi
ha sengijwayele ukulala ngiyi-one
hayi or usumdala
sengijwayele ukulala ngiyi-one njenjengase-boarding school
la nguma wakho ngithi lala nami ase-boarding school
sengijwayele mina ngiyi-one ngiphuphe kahle
Ay ngeke ukuphupha kahle. Ay ngiyakuzwa. Uyobukela iTV?
Ngisayibukela iTV.
Hayi angisebenzi mina today. Bengisebenze the whole day sengitshayisile. Hamba ubukela iTV ke.
Shop, shop, shop.
Sho.
Hi Zuzu. Unjani mntwana? Uye esikolweni. Look after yourself. I respect everyone. Who's Zodwa umama akho? Zodwa abantu. Ayikho into ezokubekela yona. You have to work hard for yourself. Don't drink, don't do drugs. Don't worry about what I'm doing. Mina ngiyadunusa. Bathini abangani? They always asking ku Instagram ukuthi abangani bakho bathini umama akho? Uhamba ngani? Ngiyadunusa. Bathini abangani bakho? Abasho lutho. Bazothi umama wabo banenkinga njengami mina inkinga zami zine ngiyasipala ngiduluse goes back to school so ko stress I love you phase futhi njengoba uphase uphase futhi so selena 3 years to finish school yabonisa
Merry Christmas Uqedile washizithi noma udelela